on.
You
and
know,
she had
Bambo
to be buried.
Has fallen when? Last year. In November on the
6th. Amen.
Of so, November.
Hona le ntho engwe apostle a ke tsebe ke be ka tsela e joang e hlabisa ditlong ana yetsa lore ke yetse like o tlabe a re ha batla motho wa mme a sa gone mo fumana ore o mong a mo fumana because ona kereke mo ine le basadi ne le ba e ka ofela
he was you are sleeping with everyone in church.
How tile counseling whether wa utseba or ha utsebe ha batla ho bonela fela because batho ba tseba hore ke pela haye and then hona le dinthotse anang rutile tsona ka modimo tsene di lukile pele ha ke kholong yaka so ba who easy hore ba ka dumela ntho ya hore tsa mo morapella.
So people will come for counseling whether he knows you or he doesn't know you. Sometimes he will send me to other people so that I can go and pray for those people. So people will trust because I was close to the pastor.
O tla be a re. O tla ba mphile di instruction motho o ha ile motho wa mme a hlobole. O motshase oil.
So when I go to pray for
where?
Ke tla ka yona.
O motshasa oli kai. Oli e tshasiwa kai.
Wait.
Oli yo. Itlo kena mo itla mile kena private parting ya hai.
So I'll be taking these ladies to go and pray for them. One of the instructions is that when they get there they need to be naked and then after being naked they need to apply the anointing oil and then yes she will be applying the anointing oil in the private part.
So batho ba bomme ba bana le mathata ha o tla mo yena o mongwe tla be a itse re maybe o na le mathata bontate ba tsamaya o mong hana smell se gaete o mong ke mathata a dinthonyana tse itseng o tlabe a re o le o tlamile e kene mo and then because motho wa mme hana le mathata a ka etsa ntho engwe lengwe then ha o motshela o ile mo o bo o go kwala mahlo o rapela ha o mo rapella nako a rapelang o bona go walla o hloka thuso ba bang ba hloka bana then yena o sebedisa menyetla ya hae abe a re mo shoote photo bo nsendela yona.
So by that time they were aware of the common challenges or the common problems which women are experiencing like pains, not having children, sometimes being left by the husband and so forth. So she will also mention such problems or such challenges to the woman. And then immediately after saying that, she will apply the anointing oil in the private parts. And then after applying the anointing oil in the private parts, they will start crying. And then she was also instructed to tell them to pray while having closed their eyes. So when they are praying, closing their eyes, crying, she will be taking a peek of a private part.
So how mobotsa o tlabe a re o powerful ha ka robala le motho wa mme kapa a itshwara kapa a e bona. So ke ntho tse ne re ditse ba tseo tsa gore o powerful a le jwalo.
What?
So when they were asking the so-called bishop as to why do you want the peak of the private parts, then the pastor will say, I'm more powerful. I can function more better if I can touch the private parts, a female private parts, or if I can just see it, or if I can just touch it.
You know, in 2016, the Lord Jesus, because he told me that all what is happening about prophecies, he said to me, he will expose these things in such a way that the people, they will run away from this kind of things.
Amen.
Because he says, they are deceiving his people.
Amen.
About prophecies. Mm. Whereas he knows the truth that they are abusing his people and destroying the lives of his people.
Amen.
And here is the truth.
Amen.
What kind of church is that one? where you shoot to the private part of somebody.
Even
in your work, even when you are selling the tomatoes next to the street, you don't work like that by shooting the private parts of
people.
So look now, it's happening in the
church.
In the place called church. Shooting.
So, ang kuno afetsa o hlokafala.
After the death of the grandmother.
Inele sapeli ki ipona jwanong ki kina le family ya ka jwalo ke tabatsa mafu.
During that time of the preparation of the funeral, it was for the first time seeing myself again. Getting together with my family.
Why this man was not shooting his private part and display to the people?
Why yena na sakati ya hai ai pepe sai saise mona batho?
Apostle, I think
you have supposed to shoot him and said he must take off the clothes and you shoot him.
Ono tama ya ebe omongkile dinepe.
We have to respect others, ne? Why is him not respecting others?
Ubaneng yena a sa hlomphi batho ba ba.
So
people, you would like to be prayed too much by the people who
batho ba ba ratang go rapelwa haholo.
Immediately when you hear about nakedness, that is darkness king.
A o ka utla fela ka lepona o tsebe gore ke mosi wa lefifi.
So, because onasa batle ki kopana le batho. So kaza zile ukaki kona ore ki beki bali di cousin zaka karakuloi. So
at that time of the preparation,
was sick. That one.
Ha afouna an sosesa because na sa di move zaka kaufela na tlamila di tibeki kai.
He was monitoring every single move.
So baking eo ke be ke tswa ganthi o tla le ma bishop ba tla haye finagaleng o dropa me mosadi wa haye o mfumana ke le siko nna ke tsile ka koloi.
And they came over to my place and then
is
he came with
thing, is that thing still operating, because I cannot say it's the church that thing.
Ke tlo fa story ka ofela o etsa lang moruti jwale ha a etsa ka ke beya phone loud speaking hore because ne ke sa khone ho blella batho bana ba sa tlontshepa na kwa bua dintho tsengata ho nna ampotsa ke na le mangi ga a ke yuane a bua dintho ka ke motloetse loud speaking di cousin di kutlwele hore bophelo bontse ke bophela bojwa.
Since it was so difficult for me to disclose or share whatever I was doing with anyone, that time I put him on the speaker phone while he called me so that my cousin could also hear for themselves.
So khaba maketse bona a ke aba mpotsa keng ka itholela and then aba fihla kontlong ba fihla ba blella batho ba baholo but nane ke le siko and then ba thola le bona ba emela funeral ka mora funeral and then kha ke nka qeto ka bophelo ba ka kere ke na le dipaki tse utlwileng. So ke nako ya hore ke itokolle ene a ke tsebe ho etsa hetseng ke bile fela le funeral ya nkgona ka azanga yang kuka handle at all. So
I was so touched by my grandmother's funeral, so my cousins as well, after having heard the so-called bishop talking over my phone, they also passed the message to other members of the family.
So onona le service ya di 31 a bitsang candlelight.
So normally on the last day of the service, on the 31st, they normally have a candlelight service.
So ka ska mo yetsa velte hore batho ba bang ba sentse ba tse ba ho yetsa lang ka lo collector di ntho ka ofela tsa na kupile ke mo yetsetse tsona ke ding ka di company ntse o ke di tlisa mo dileng teng mo baking eo after ke fetsa o patang khono ka dilata ka ofela di ntho tse ka ofela tseneki meze tazona za kereken kaditlisa kenseki di connecta abona handler huiwa candle lighting kadilata kaofela kadibeam.
I collected everything which was needed or going to be required for that particular day. I did not want to make the pastor aware that some other people, they've got an information about what is happening.
So, ha ke qeta o ditlisa a ba mplela hore jwale o ye ntlong ya onkisa plekeng e nngwe ke lokeng ya dinthone moo ho dangerous ka ba le sebete fela se sa tsebeng go se tswa kae ne le di 29 tsa December di 31 ele re ya di 31 ka di 29 and then ka mobolelela kare wa tseba keng Bishop today wa mpona ene wa nqetelela.
On the 29th, the bishop wanted me to go and plant things in a certain house and it was very dangerous. So I explicitly told the bishop that I'm not going there. Today, it's you are seeing me for the last time.
Anana ke ba pala ka tswa a fauna ka latela msadi wa hae ka mabulela ke re mami o tsebe ke a tsama le yena nana ke ba pala ka tswa ka tsamaya and then ka skaya mudimo am ka ba le sebete fela sa hore ke tlo dula ha etsa ntho ya batlang o yetsa o tlo o tla nna yetse but ka skaya tshebeletsong eo ya candle light ke sa tshware dikholo tsa bona ke sa etseng bana ba hae batla ke sa tshware dikholo ka skaya tshebeletsong ya candle light.
I did not attend that particular service on the 31st. They took everything for granted, which I told them when I was telling them that I'm no longer coming back.
Ha ba rapela ka di 31 kerekeng.
As they were praying on the 31st in church.
Ka ke rapela ha ka katlung.
She was in her house praying.
Ha ke tsebe but a ke ya le hopola letsatsi le ka go hona le ntho fela e ile nyatswa mo go nna a ke tsebe ho etsa etseng but ke ile ka feela gona le something man. Ke normal ha ke tsebe ho etsa la.
The spirit which was also controlling you.
Moya o no ntse o laola wena.
To run around, going up and down,
you know,
left you.
It's
Jesus Christ who removed that spirit.
Hallelujah.
From you. For you now to started to see things very well, and you started to be normal now.
Amen.
And then after stability, candle light. Garantato ha ke tlo motloela ke tlile dikelellong ka molatela kerekeng ya hae tshebeletso e fedile kunana le di ashaga tsa hae kere tlo ke tlile eng ke le blelle jwale mohuti wa lona ke fake.
Then after that service of the candlelight, which was this year, then she was brave enough to go to approach, to confront the pastor. And then he found the pastor sitting with some of the ushers from church. Then she told them that the pastor is fake.
Ba ne ba re ke tlong ka chelete ke sebeleditseng a ke re ba tseba hore maybe motho tshore ke tlala jwalo ba o bitsetsa cheleteng nna ke fihla moo kha ke ba bolelela gore ke fake ka kena koloing ka baleya ka ya ha bo ngwanana o mong go nna le mabitleng ha bo sister o mong a re ke lo kenya dintho le bitleng la bona batho ba teng ba tswile kerekeng le bitleng la ntate wa hae re kenye dintho a ba profit ka fihla ka bolelela mme wa teng abuti wa teng ke le ponisa ke ipolelela kere o jwale mole ke ya maponiseng ke le ponise ka fihla ka ba bolela kere letsatsi le lone le profit wa family kaofela le ntshitse tšhelete o tsebe gore e ne se seprofito ke rona re ileng mabitleng mo ra kenya dintho tseo ka baleya la ke tswa moo.
So after telling the ushers that the pastor is a fake, she quickly went to a certain family which was once prophesied, and then knowing very well that one of the members there, he's a policeman. So now he went to them and told them that day when you were prophesied, and then told them, reminded them of the specific day which they were prophesied to say, it was us. We went to the grave to go and plant other things in the grave. And she ran away and then to go and hide.
Kaemela move wa bona ke batla bona batlo etsang ke ne ke na le sebete se seng sa tsebeng.
She was so bold and confident.
Ka itulela haka and then following day.
The following day.
katswa a ke ile toropong a ke khutla ke fumana pampiri ya ngotseng sheriff jwale ke a tseba gore sheriff wa e signela ke ha batlile ke pampiri ya lawyer ke thole ke ska hlola ke bua nix ka bishop ke ska etsang ke ska etsang.